akabari ko nambarira yuko eje yindi convocation ashikira kandi de convocation aho ari je namwitwariye ikuvuga ngo yibagiwe ko kwari wari mu makosa ngo yibagiwe yuko nanje nshobora guca bugufi bya kwanga cyane nanje ngahaguruka ngafata ingingo zanje yibagiwe ko mfise umwana kandi uyo mwana Nisale na uyu munsi maybe ukabaye bafatanya mu bikorwa by'umuziki Sanji yansikiye responsibility ikomeye so umuntu na niyakwake kizwa kubeshaho agusigiye iki
Yes, mubabaro ni mwishi n'urusako na mandababwira mpenda umbea Star Boy namaze gushika kuri mikoza Isaac TV ni Miss Erika afise umubabaro udasanzwe ugerageje kuraba live yakoze kuri Instagram IG ku munsi weje vyari ibintu bikomeye cyane gose aho yavuze byinshi bitandukanye aho yavuze ibihe yabaye muri Empire Avenue na bintu byinshi bamukoreye imbere yuko Best Life ivayo murazi ko Miss Erika yakurikira nawe arava muri Empire Avenue mu mabira avuga yuko Benturo avuye muri Empire Avenue ariko yaravuye ariko arababarigwa aza gusubizwa muri Empire Avenue rero numubabaro udasanzwe kuri Miss Erika murabizi aheruka gusinya contra na W Entertainment novuga WE Entertainment novuga nimwe mu makampani ameze neza cyane gose novuga yuko muravyibuka tubikisha kuri Isaac TV tubereka umuntu w'umukunzi we mushasha ndetse n'ivyo yahawe nka Miss Erika inyuma yo kuva muri Empire Avenue mega wokwibaza yuko kuva muri Empire Avenue nico cyatumye ategwa iryo teka cyanke nuko yarasanzwe ari muri Empire Avenue ugerageje kuraba ni byinshi rero byavuzwe cyane gose eka ugerageje kumva Benturo numwe mu baririmbyi bari muri Empire Avenue bishi bakavuga ati kubera iki Benturo atarakora indirimbo ari wenyine muri Empire Avenue yama akora amafeaturing Miss Erika nawe yavuze ati video maze gukoregwa imwe ni In My Heart turi kumwe na Sabi niyo video nakorewe nta kindi kintu bigeze bamfasha ni mugiye Kentberwe Kenturalization bivuga yuko yari yafashe page Facebook yiwe afata na Instagram ndetse na YouTube channel yiwe kuri uno mwanya iracyari mu maboko ya Kentbi muramuzi niwe yarasangwa ari CEO wa Empire Avenue sinzi kontra basinyiranye yuko avuye muri Empire Avenue byose ashobora kugira ane ategerezwa kubisigarana ariko ntavyo tuzi tugerageje kuraba Miss Erika umubabaro ariko aravugana numubabaro udasanzwe avuga ati jeho kandi bitaragiye turasinya kontra yo kunkora video zibiri ndamuhaye amafaranga reka ndagusomere rimwe mu rwandiko Miss Erika yapostinze kuri Instagram numwe mu rupapuro yari yandikiwe n'abo bantu bagira basinyishe kontra ariwe Kentpi ugerageje kuraba n'amafaranga y'ibihumbi bibiri by'amadolari n'amafaranga menshi yashyire mu marundi ndazobaza kugwa mu miliyoni zine zirenga cyangwa zitatu ugerageje kuraba rero muri kimwe mu gipapuro twabonye Miss Erika yashyize kuri story yiwe ya Instagram ugerageje rinda ndagucishira ko gatoya amajambo amwe yagiye aravuga sinovuga menshi cyane ni kontrabandikiye ni Kentpi binovuga yuko bandikiye ugaragaje kurabanga hejuru handitse Cola Entertainment bacha barandika ko Kentpi karitse Kinindo Avenue Muhanga Bujumbura Burundi ugaragaje kuraba rero ngabandise ati bonjour monsieur Kentpi nous voulons confirmer d'accepter votre demande umba bareme votre demande yiwe pour terminer votre collaboration volontaire avec oui entertainment W na E Entertainment. Nous tenons à vous remercier pour votre assistance et pour la fondation de notre nouvelle entreprise. Vous vous êtes engagé pour démarrer nos activités sans compensation ni salaire afin d'avoir l'opportunité d'entrer dans notre entreprise avec un contrat formel appelé la période de pilotage en cas d'une évaluation positive. En terminant la collaboration, vous l'annoncez de tout droit et nous vous demandons de rembourser l'essor des avances qu'on vous a versées et qui sont désormais sans sujet à point du budget de 2 000 $. Seulement les postes suivantes peuvent être retenues à condition de prévoir par facture dans 8 jours. Bati baragira ati akarongo ka mbere enregistrement entreprise NEFOBL 59 agatre hama kaya kanu kaka es kameze nka gasimboliza dollar implement oui diverge ça 50 ama ka virgule ama ka train ama eserekana dollar studio ami bisigura ni des songs ari gukoregwa kwa Amir Pro niza zindi ugerageje kuraba Michel ari ko aravuga yuko ni ndirimbo zibiri kwavuganye na Kent kwashobora kunkora video nta nimwe yigeza nkora bisigura yuko amasezerano kwasezeraniye nta na kimwe kigeze kibaho ariko ndiko ndabivuga uko Michel ka yabivuze sindamenya ibyo ku ruhande rwa Kent bi mumbabarire les autres postes ne sont pas plus relevant travail à faire frais de déplacement en fait en investissant dans votre voiture privée n'avait même pas d'accord préalable comme les avances étaient facturées par vous à l'entreprise comptes comme comme arrivé minunyivyo en absence d'enregistrement de Wii Entertainment ni we apana we entertainment we nyene mu kirundi we na e entertainment asota nous vous envoyons la facture dont 1,539 dollars. Bisigura yuko 1,539 dollars ne baza yuko kwari avance no vuga yuko yahawe ni 1,539 dollars pour récupérer les avances aussi à part de cette entité. Merci de payer la facture dans une période de 8 jours après date de facture sur le compte avec les coordonnées suivantes. Tcharagira IBAN B37 Barandikana Majambo. En cas de non-paiement d'art au détail prévu, nous transférerons votre dossier à l'international Incasso sans préavis. Je vous prie d'agréer, monsieur Kentwi, l'expression de mes salutations distinguées. Bien à vous. Ugerageje kuraba ni nkaramburusema ni bimwe bandike kenti kugira abasubize muri bimwe kuko amasezerano ntiyakwirikijwe nivyo bandikiye ntuzanya kenti kugira ashobore kugira kuramburusa ashobore gusubiza amafaranga bo baramuhaye Mr. Rika wenyine arivugira ati jewe nije narondereye deal kenti bi ndayimuha kubera iki twavyumva kumwe twahoze dukundanye turava mu rukundo mfise umwana nje ndamujera Mr. Rika aravuga ati why ishobora gutwagwa channel yanje ya YouTube ni intunze ni yutunze umuryango wanje ararira cyane ariko uko biri kose ni kurondera kenti bikugira dushobore kumenya ukuri ugerageje kuraba amajambo amamwe Mr. Rika yavuze kuri live yiwe ya Instagram ku munsi wejo nuvuga yuko ivyo vyabaye mu gihe hari inkuru novuga ya Silke bikomeye cyane gose Santbingo agiye kugira surprise uwo basanze bo basanzwe basohokana ariko siko vyakiriwe bamwe bavuga ati Sabi urabesha iyo modoka twayibona iriko Kenji ariko navyo tuzi ko besi bakavuga ati ni beze ariko je sinzi ko ari beze ariko ko biri kose nkazosanga ari beze muzobimenya tu Sabi rero mu guhereza siripize uwo basanzwe bubakanya ariwe Bernice Ingabire aramuhereza imodoka arakangukanye nyene Bernice nkakuje umuntu bamuhaye surprise of course arakanguka vya vre ariko uko biri kose Mr. Rika ngo siko yavyakiri ugerageje kuraba ngo stati ya Mr. Rika ariko je novuga yuko kuri jewe namwe mu makuru menshi yasirike kuri kumbuga ngurukana bumenyi yaba IG yaba Facebook yanditse ati izo modoka z'abandi mutira hama ngo ni surprise warayi murasekeje muteye n'ikigongwe iyo ni status ya Mr. Rika aho mu nyuma nabo nyine status ivuga ati mbega uwo muntu nyene iyo modoka uriko uraha Bernice murasangiye uwo mudada murasangiye Bernice ambira aya namakuru ariko na training in town ugerageje kurama na page ya Sabi ubwiwe hari ibintu byinshi yagerandika na wene biboneka yuko ababaye yanditse amajambo avuga ati ntutagatarotaro ngo intaro zasheshe sogokuru acha shira entre parenthese sogokuru uheza guhemuka ibigori bigaca vyera bisigura yuko Mr. Rika yoba yarahemutse akavira Empire Avenue hama Empire Avenue igakitera imbere je niyo sigura ndabihaye ariko nituzi impamvu Sabi yashoboye kwandika ino post uheza guhemuka ibigori bigaca bigirane
bigacha vyera bisigura yuko umaze guhemuka niho tucha turonka iki amatunda ni ibintu bitoroshye ngo nturonka amahera ngo wibagire wibagire bisigura yuko urumva ko ari amajambo atameze neza cyane Andrea Misserica na Empire Avenue Misserica avuga ati subiza ibyanje subiza ibinibi ni mugiye yahereje avuga ati ndi mugwamagara ama media kugira nshobore kubabwira ikiri ku mutima yavuze n'abafana mu mube hafi cyane yesi novuga yuko ni ibintu bibabaje cyane kuko YouTube channel ni ikintu gikomeye ni ikintu ukorera kubikorwa yanaheje avuga ati jewe nasohoye indirimbo nke muri Empire Avenue muri Empire Avenue shaka murabe n'abandi bariyo ni basohora indirimbo ku bwinshi ntavyo tuzingirana izo plans iwabo barafise ukuntu bafise organization yabo barafise ukuntu imeze hariya reka rero ugerageze gukurikirana ibyo Misserica yagerageje kuvuga
igihari nuko aramahera yari ya ba muncha make murabizi ko Kent P ari manager wa Empire Avenue yitanga ya narinzi ko yitanga uko ashoboye kugira ngo bafatanye hamwe n'abasanzwe barangwa Empire Avenue kugira ngo habe mu iterambere ry'abakora umuziki wa William Maison de Production habe mu iterambere ryanje turenze ibyo nagiye kuba umubeshe murabizi ko yigeze kuba nk'umuntu ambaye hafi mu buzima bwo kubundinda kuba ndi jenyine ni kuvuga ngo I mean boyfriend so igihe bigenda kuriya nkabona ujya mushitsi wacu hari imigambi runaka ariko araplaninga kuri jewe narabonye umengo ntibyosiga ndavuga ati umuntu avuye iburaya mu mbuga nkoranyambaga Instagram habaho ibintu byinshi bisamaje kubera iki yahisemo jewe ni kuvuga ngo hari impamvu imana yamunduye ndavuga ati reka ndamwakirane yomi yeze kandi nzomubera umunyakuri bikunze bigende neza ni sawa bitaciyemo imana ifisemo impamvu so ni kuvuga ngo mu gihe nabona iterambere mu maso yanje no mu byiyumviro byanje no kugerageza gukora uburyo bwose noshimira Imana sinigeze nibagira Kenpi naramufashe ndamushyira impande yanje ndamubwira ati Kentura ndashaka yuko n'iyi lebo ukorana nayo kuko usanzwe uri n'umuntu w'inzobere uri umuntu w'inzobere mu bintu byerekeye ku managinga maison de production kandi ni maison de production itananye n'abandi bantu nka batatu baje gushigikira umuziki n'impano y'u Burundi kuko nabo baradukeneye hari abo tutumva tutanazi ko babaho niyo mpamvu nabo novuye ko bari badukeneye turabigenze gutyo nk'abantu bahotse mu rukundo tubwire icyo tubyumvikanye ko gahoro gahoro kuko ntimwibaze ngo biroroshe ariko havuye anyemereye icyabaye nuko namugiriye introduction namu introducing nk'umuntu asanzwe akurikirana guharanira umuziki wacu no mu bandi benshi basanzwe banahari aserukiye Empire Avenue afise nka jewe nk'umunyamuziki akagira na Sat B akagira na Ben Nice akagira Benturo kuko Best Life yari yaravuyemo yabigenze uko niko guca ndamusabira contract yo kuba yakorana natwe umwaka wose ahembwa ku kwezi kandi agahembwa on the whole yes nawe arabishima mugabo kubishima nibyo nibajije jewe ntago yigeze ashima ntiyigeze ashima sorry mumbabarire fisikiriga kuko ndi kwirinda gukora iryo sozi kuko ntukereke wakwifurije gutemba intege zawe nkeya ngo wihende ngo umwereke iryo sozi ryawe no ahubwo before to fight for my side let's load to eat and you guys help me to fight with me multi story yose so nyuma y'ibyo nk'uko mubizi kentura amanajinga tous les pages social media z'umuhanzi wari wese bafise mu maboko muri ico gihe mwumva namwe icyo ushatse kuvuga yes ni kuvuga ngo kugira ngo aratangure n'iyo contrat anyereka yuko yifuje by'ukuri kumfasha nk'uko yabyitanguje aravuga ati jesi nkeneye guhembwa mu kiringo cy'amezi atatu turagira amahoro justement officiel ya We Entertainment turi kumwe turugurura account y'ibikorwa bizokoresha Miss Erica kugira ngo ibikorwa byiwe bishobore gukoreka bwangu kubera yuko turanyoteganye twese hamwe kubona terra isubiye kutwagukira ndazi neza yuko impano mumbonamwe muyifuza kwaguka umuntu ashiramo abashizemo ibihumbi bibiri kugira ngo ashike hariya ashiremo n'ayandi ariko ibyo bihumbi bibiri byari biri sonse gukora photoshoot ya Miss Erica ari ku rwego rukuze no gukora video zibiri ziri lokal zo ngahe iwacu kuko turazi neza yuko twebwe natwe turashoboye ko tumaze iminsi tubibone ko dusohora amasanamu meza ziri mu rwego rushoboka rwiza ni kuvuga ngo muri izo byose mu bihumbi bibiri nta na kimwe cikitse kiboneka icyo twahisemo ari uko twabwiye nyuma y'ibyo kubona yuko nta kirakorwa kantura ahitamo kwamanyagiriza yuko ari ibyo ntashaka gukora sinoba ndiga nashaka gukora ndashaka gukora ahubwo naciwe intege inshuro nyinshi mu kutabimenya mu kwiyumvira yuko maybe courage bishaka ryanje ndiko ndakoresha bitoba birakwira nk'uko ndabyifuza cyangwa nk'uko aba partners babyifuza ko jewe nk'uko nabibabwira buri gihe kuma interviews online nababwira yuko ndi mu gikoni ndiko ndakora kandi ibikorwa bihari ariko cyari gihari nuko sinigeze nkorerwa video usibye in my heart nakoranye n'umuhanzi Satvi yes nk'uko mubona n'abandi bose bakorerwa rimwe ku mwaka ariko I don't care nawe ndi ngaha anye mu kuserukira izina ry'iwanje mu kuyaga n'abantu b'iwanje intumbero yo kubayagisha ni uko nagira mfate procedure ariko mbanje kubahanuza kugira ngo ntimuze mukomeretswe n'uko nafashe decision ntababajije cyangwa ko nashutswe ngo murudukira gukora ibintu ntiyumviriye uko nabiberetse iyi convocation imaze igihe sinzi ko mushobora kubibona ariko ni sawa ni urwo rupapuro rushobora kuba rwaranshitse ko mu nzwi yahera tumaze kubibona guco icyo twavutse twasabye ati dusubizwe amahera n'ingoga umva wowe akavuga yuko yampoye kuba naravuze ngo ndaje muri 30 minutes nganire n'abafana banje ndababwira ibyerekeye kandi akabwira yuko ndiko ndamwononera izina ngaca nibaza mu gihe numva yuko ba Ismail niyo nkuru bagiranye amabifu mu gihe bumva yuko ba Wonder Boy abayeho amabifu inshuti yacu twabuze tutanse yitwa nde Mafia imana imworohereza hari hose niba akiri muzima niba atakiriho naho imworoheze kandi kuruta none muri abo bose kimwe noba narakoze muri ibyo niyari cyangwa se it was not my side right or not okay muri icyo gihe mbandanya kubungabunga ndabungabunga cyane ubucuti bwahabaye nirinda kumukomeretsa njana nawe gake n'iyi convocation mubona sinayiha agaciro cyane nkomeza gucana nawe gake ariko kugihari inyuma y'ibyo ni uko kentura muri imwe tuvugana YouTube yanje yasubiye kuyiharira nta bubasha na bumwe ndayifise ko Instagram nayo sinzi impamvu yayisubije ko ni uko mu kiganiro ngira twakoranye cyo hahetse namubwiye yuko tugomba tubikore mu bundi buryo so guys what you want me to tubikore gute kuko nabaronse ndabamerita yaba abakunzi imana yameza gice yaba n'abo bansi baza kuraba amakuru kugira ngo babone uko basebye umuntu je ndibaza ko muri hano hari impamvu imana igombye ko muba hano so guys jewe aho bukera ndifuza guhaguruka ntavuga ukuri guhari ku mamedia yose yifuza kuntondera no kumenya inkuru yose ndashaka yuko tuyaga mukambwira uko umuntu yobikora so fise byinshi nababwira ariko numva umengo umuntu nagombye kuba mu bigose ngo ageze hiya ariko this is umwana w'imfubyi nifuza ukora imana iyiduhaye amahirwe ntituje mu nkundo ngo twibagire uburyo twaharaniye kugera ku kintu kandi kugera kuri icyo kintu turabizi neza ku muziki wacu tusaba inoti iyo ugize amahirwe ukaronka umuntu yagusapotinga akaguha niyo noti nkeya niyo encouragement so I don't understand why wifuza kuntanguza from the zero urazi umufana n'umuntu akeneye kubungwa umufanzi n'umuntu akeneye kugaburira neza kandi bigoye kugaburira I think that murabizi tukama twabonye neza iyo umuntu bamuhakinze the way ashobora gutontura mu mutima agahangayika so je ndibaza yuko akaba ariko arantambarira yuko ejo yindi convocation irashikira kandi de convocation aho ari je namwitwariye ni kuvuga ngo yibagiwe ko ari wari mu makosa ngo yibagiwe yuko nanje nshobora guca bugufi bya kwanka cyane nanje ngahaguruka nkafata ingingo zanje yibagiwe ko mfise umwana kandi uyo mwana nisane na uyu munsi maybe ukabaye bafatanya mu bikorwa by'umuziki saji yansikira responsibility ikomeye so umuntu niya kwake kizwa kubeshaho agusigiye iki for me guys ukenera guhamagara kuyaga
Makenda hari ndahari so muri make nibyo Isaac TV nivyo onye nivyo onye kuko Michel ka yarevye aravuga ati Jesse Binacho dufa nta na kimwe nacho dufa yari Mr Home Mr Meat Star Boy ni jenari mukuri mikoza Isaac TV njene ko ndagerageza kuyaga namwe turabakunda cyane gose twari tubakumbuye mu kubazanira ibiganiro cyangwa mu kubazanira zimwe mu nkuru ziba ziko zira trending azimeze neza cyane gose kugira namwe muzice ko gatoyi muzicishe ko amatwi ndabakunda cyane gose mugira aho mwubahwe bye bye
Isaac TV oh.